die in every journey, there is nothing to say but a story to tell. A story that my mind will return into again and again and again, as I couldn't ignore the call of darkness like a tortoise without shell. My life was a living hell. My story goes like, ndisakulindile, ndikulindile, ndifukuze kumnyameni, ndihamba ngeenyawo ezinenzikinzane emgxobhozweni, ndigxotshiwe emazweni, ndibuyele ekhaya. Njengonyana wenu ndicela ninamkeleni. Khanisuse ubumnyama nindiveze ekukhanyeni, ndinyukele phezulu ezintabeni ezantsi emhlabeni, ndivuswe emaqandeni. Indlela yam irhangqelela ucingo luvalelwe ngameva ngapha kwalo ziindonga ezineengcongolo esizibeni, livalile lihlaba angachiphizi negazi lisuka inxeba lichitha amanzi. Ndixhentsa ndizombelela, ndihamba ngamacala, ndicela unonkala ndincediswe intsimbi, ndiguqushwe phambi komrhawule bakundivuma ukuba ndiyaphilisa kum kuba nzima ukuphefumla kuba nditya ndisetyisa ndisakulindile. Ndikulindile, ndifuna uyazi laa ndlo undishiye kuyo ndisenxiweni, sele ndilixhoba lomzikaphalo apha ekuhlaleni, iintambo zesicawu zimane zichaza imihlola yendlala kula kamire yakho ezikoneni, khandihlangule ndisenyuleni kunyukunyuku lenyakanyaka yenyembezi onyana nentombi kule ndlu yakho ayinyamezeleki. La mthwa utyalile uhlumile, onyana neentombi nabazukulwane bakhulile, utata omkhulu nomo omkhulu umhlaba bafihlile, umama uzilile, utywala ubusilile, otamncivanya bayikhamile inkomo ixheliwe kwayeikhalile icamango kaXhosa livumile. Ndisakulindile, ndikulindile, ndifuna uyazi laa ndlo ndishiye kuyo ndisenxiweni, amehlo ndiwajongise engalweni kodwa wena uveli nasemaphupheni, yangengumntu lowokunje lomgqubeni ootshonga iintsana zakho zisesonweni. Ndiphila nesisunguzane, ndikhathelwa ngoonomadukudwane ubusuku nemina, kulaleka izinja zikhala umkhulungwane, ndingumsibito okusimelela igubu lobethwa kwabakhonzayo, ndixhasane noxolo, ndingumhlobo wenzondo kumkunzima ulandela ukhono. Ndisakulindile, andifuni ukuthi ngusathana nganatyala, kaloku nguwo wayihlumisa wayikhulisa wayivuyisa suke wayihlaba ngenxaba elingasayikupholiswa elaliwo ondishiye kulo. Wawuthe alijongeki, aloyikeki, alibukeleki kwaye aliweleki abayiboni. Ndombathiswe ngengubo yobizo lweimbongi yomthonyama neyesiba, umagxarha kungoku kudala wasikwa inimba, ndiphehlelwe ebhekileni ndisingathi ubumnyama engqeleni, ndisikelwe efeleni ndivumile ingulo emagqirheni. Kudala ndikulindile abantu bendirhuqela iinduku ezinobungozi besithi ndiyafuna ngawaphantsi lam igazi liyochiphizeleka emlanjeni, umsinga wetini ubuchopho bondlwe ngobisi, amanzi abhekele unxwemeni manintsi kunadedayo, mna ndiyakuma phezu kwamangcoboko kho ndinxengxezela ukuvulela iincawo ezingavulekiyo, ndiyakwinyuka loo ntaba ndilirhumbi iyeza lokuphilisa isifo ezinganyangekiyo. Ndikulinde ngelaa culo wawulicula ngoko ubheke emaXhoseni usithi usawengxengxeza kwabakhulu ezilalini, suke ndeva ngomnxeba usithi mandize emlindweni. Ndikulindile sele ndizibona ndisemadlakeni esingcwabeni, ndikwele ngcinga ndinemibuzo engasayi kuphendulwa, ingqondo yam ndimane ukuyiphendluphendlulula, ndilala ndisothuka ngathi ndiza kubona sele undivusa undibonisa undikhombisa indlela yokuphila kunzima. Kwesi siba ndikuso ndiya ndizika ngozika ndizika kumalungu omzimba kubalele, ndizibona sele ndinegazi ezandleni, intliziyo ndiphethe ndijongile imithambo ibaleka igazi linentiyo, kaloku kudala idukudukuzi ifuna uqabhuza inyama namathambo iphumele ngaphandle ndle kuthi mandibaleke ndingayijongi khona ukuze ingazi phinde ikhathazeke. Mna ndinesikulo sabantu abangasaphiliyo, amathambo amhlopha lela ukuthula, inyama yabo emnyama yalale ebumnyameni, umhlaba usesemhlabeni uthuli alusekho luthulwini, sela luphila ngaphakathi abakuma entliziyweni. Mandothuke salumhlaba uthabalele, imizimba yabantu idululuzile kushiyeka amafele, izinja zixhonyiwe mandizigrumbele, izaqhwithele imimoya zididibele, kwanele kudala ndikulindele. Amanqweme selengcwengile, mandisele ndonele ndikholelwe ukuba andisoze ndiphinde ndikubone ngamehlo, ndikujonge ndikubambe de undamkele.